simu yangu ni unishike video. Ha? Simu yangu pia unishike.
Let me shika ya bili.
Thank you.
Yeah!